Alright, ngibingelele kumthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona makuthi usuku lakho lokuqala kuyona le nkundla. Wenze kanje, awulike i-video bese ke uyasubscribe kuyona i-channel. Bafethu ke kunani baqeqeshi ke ababili ngempela ke abaqeqeshi ke esibaziyo la eNingizimu Afrika abake baqeqesha ke wona amaqembu esithatha ngokuthi ke iwona ke amakhulu la kwe-DSTV Premiership, izinkunzi zaseSoweto laphana ke Kaizer Chiefs kanjalo ke ne-Orlando labaqeqeshi okungumushini Ertugral kanjalo ke no-Ertugral. Muhsin Ertugral useke wayiqeqesha i-Kaizer Chiefs mhlambe ke amahlandla ke amabili noma amathathu kanjalo ke wayiqeqesha ke ne-Orlando Pirates, bese kuthi laphana ku-Ertugral ke waliqeqesha ke laphana ke iqembu le-Orlando Pirates. Njengoba i-Kaizer Chiefs kuthiwa ke laphana ngempela ke ibheka laphana ke ucoach engamsayinisa kulona ke iqembu, since ke kukhona ke laphana ke ucoach oyi-head coach nje osayibamba njengamanje laphana ke uKevin Johnson. Kodwa ke kuthiwa i-Kaizer Chiefs ngempela izimisele ngokuthi isayinise ucoach ozoba i-head coach, ucoach on the experience ubizwa Muhsin oke wakhonjwa kwi-Kaizer Chiefs naye kushuthi ke bathathu ke abaqeqeshi ngempela ke abakhonjwa kuyona i-Kaizer Chiefs. Uyena ke u-Ertugral ubizwa Muhsin kanjalo ke no-Muhsin Ertugral. Kodwa ke udaba oluvelayo namhlanje kuthiwa ke laphana Muhsin Ertugral ngempela ke usebonakele laphana ke ema-ofisi ayo ke i-Kaizer Chiefs, kuthiwa ke laphana okungenzeka ukuthi ke laphana bezokwenza ke laphana ke i-job interview ngempela ke laphana ku-Muhsin Ertugral. Sazi ke Muhsin Ertugral noma ke ngempela kabi Kaizer Chiefs ngempela ke izo-announce yena njengo-coach walo iqembu. Sazi ukuthi ke kuzogcina kwenzekale kanjani. Kodwa ke mathathu laphana ke abaqeqeshi ngempela ke abakhonjwa kuyona i-Kaizer Chiefs. Like I video bese uyasubscribe kuyona i-channel. Mina nawe ahlangabezane kwi-video elandelayo. Nisalikade.